Pei wa tau na fa sala la o nga ye pisa. E mo mua lava na fa tu lo watu ile pa ia male mamalu wa ofia il nei tai au. Su la usunga in fa fe nga inga reu pena alo maile e fa ka asa I pa va iai. Fa fe tai le alofa le atua a wa sa tau mate fa mea tai tai. Pe tua manyal nei fa moe moe. Pei tai. Olea wa maulupe le tamalo atua. Ma otulia fo itula al tai au. Ona olana tau singa ele ma vae mo tato uma. E awa yona fa amua, le fa apolo ma le fa asangi le tapa au le langi. Ona ua talia le fa autu ngatangi. E wila mai se to fa alo loto, au se fa autau tanga mamao. Ele fa taunu uina, pe analeo ngatasi ma le fina ngalo le silsili ese. Fafetai wa sopo mailo oto iso ifua ile neya so fa amoe moe ina mon fa nau. Tato muala ia o mea ima tau tusa awasa vi inga au se fafetai ile tamao ile langi. Ona ole neya so mata ngofie ua tato wa ulia mai. Ole ya te au le abatele ma le fa alo alo oto toe mala awa tua ile tato au fa ipese fa apitoa. Olo o au fia umai alo mafanau maya onga ese ese tulanga mua mua o tutuila mamanua. Mose vi inga faafetai ile atua ile neitai au. Ona tuina atu leo le abanoa matanga o fie ile susunga ile faafea ngainga yau reu pena alo. Awale tatala alo ia ina ole neipola kalama ise faamanuyanga.
Apetua mai se pati pati tele nā mo tātou au fai pese tū whātasi. Tātai tele mā tango fia si utifonga o tōn whānau. Ia, wha mā mā maile pisa, wha mole mole. Pa ia mole mawalunga, mole mapuepue o le nei aso. Manatua la le toi o ia i se tala le fai whiau. Leo mā e ona pae pae le lei, e le sau noanga le fufonga o le nei aso. Ai lei faya le tatalo e peo na fato nui na iawe, a mata ili fa moe moe le nei tae au. E fia faya lava ni nai manatu pupu u lava. A wale nei aso malona fa moe moe ta ua. Ia e meise o le nei masina o fa ta ua e le tato fai ngā malo, le nei meo le musika. Al fesili o te fia, fesili atu ia au tau lwha nau le nei tae au. O le ale musika ia te oi. What is music to you? Ia au te iloa tofu al te ngata mala Natali. Ai atonu e inisi au tau e wha pia mai. O le musika o na o se mea e wha pasi ai le taimi. Ale aisa o me fai, ia mana ia fo ile. Jam, jam, mai se musika se tau whātū leie le aso, vāveo na uma. E ei fo inisi o tau e manatu, music is just a hobby. O se mea o te fia fia lava o e fai, o le pese pese, ma fai musika, ia e fia fia aila u loto. E le eise tali o nei tali e se se. Ai tau arau fautuanga ma le tua lalo e whao popo atu e wha le lei atili ai tali e pēna o tā ua. Music should not be just a hobby or a time killer. Le ai. Mō tātou sā moa. O le musika, o se vaenga, o le tātou wola I aso whaisoo. Music is part of our Samoan way of life. It is part of our identity as a Samoan. Me nai tō te vāie e fōi lela, o te riaso le fua. Ia, e whātā hua lawa fōi nei meo pese masiva lo tā pena ai, ia tātou awhio anga ma whale lima. So se mea lawa Samoa e whai, e tāua lunga lawa fōi le pese masiva. Me nai e se ale tā hua o le pese ia tātou Samoa. It's our way of life. It's our way of expressing our thoughts, our feelings, our emotions, compassion, sympathy, yeah, and especially our joy. Ah, me ta hua le nā ia I tau si la fia, le ta hua le nei meo le pese. Me fo nā ese lau fia fia le manu lau ti, le ufa tu langa mo le nei fa moe moe. I see me in music education. No winga, I see myself in music education, and you should see yourself in music education as well. Faftai tele lo fisa. Toi tau langa langa me le leia, ina ia toi ta poe o tau te whanau le tā ua o le musika. Ia, a le mesilia o na tā ua. O le musika. E ao o no tātu vivii ma whaafeta iai le atua. Le elisa lamo Ivas Fulvalu, fai upu e whāma tau le ono. Ia ala langa I le li le lalolangi uma. Ia leo tele lava male a langa fia fia. Ia o tau fai pe senga I le li I le kītara. Male kītara male leo le pese. So le mela le la fai le aso le nei. Awa nei faia mo se vi inga o se tangata po se aonga. Aia e pese I le aso le nei. O le tā leni ma le mea lofa le atua o oe o le tama ma le teni Samoa. Ia e tā tau te vivii ma wha'a whetai ai le atua. Te leia meo tutupu mai le soifuanga I aso nei ai mese lava. Lama ti ai le ola o tau whanau. A tā tau te wha'a whetai le atua le lava e tā tau te maua le sanga le mū. Maua le fia fia I to tonu seo tā tau atu nuu. Maua hawa noa le lei. Tā tau te mafuta fia fia ai. Ia ave o tātou leo, tā leni, ia vivii ai I le atua. Ia alfa moe moele nā o le nei aso. te temi ya a mata le faa moe moe, o ai lava le a onga o le a lautongia, ya tātou fia fia fatas, o le vi inga, ya ave ma faa foi le tua. Let all the praises be unto God for his love and mercy all upon each and every one of us who are here today. So let's celebrate this year, this month of music, ya foi le vi inga I le tua. Fa fetai le tua ile nei ava noa fa auro mato maua fo fuanga ale fa tonu male ofiso a onga ale u fai mala e ma futa I fa nau ole atunu e fo nei fa nau malanga mamao mai lava ile motu tele I manua le u fa tasi fa nua I tutuila nei ia fa tasi ma onga ese ese tonu ale nei va anga ole atunu Mato te faa foi atu la mato faa fitai wa wasanga le mu mailo lato soifua mato te aulia le ne yaso faa moe moeina. Faa fitai tele le atua ile teo faa ma le faa utotanga. A mese foi o naipule a onga ma suipule ma fai a onga. I lato uma o lo ngalu lue. Ngwa le tapua ina o le soifua o mato faa nau. Asili, faa taa ua le ne yaso. Mato te whaungaina ai musika o tāleni o mea o mawhai ono mato iloa. E vivii ma whaafetai ai oi lea tua sili sili ese. Ia o la mato te talo lea tua. La a mata le wha moe moe o le wha nau le ne yaso. Mato la fwa I o ao anga le lei e te tai tai e te mua mua e te muli muli. Ia I uai mea uma I le file mu. Fo I ai le vi inga ia te oi lea tua. Wha manuia Lau au au na ko mana, a mese o le fai ngā malo. A mese fo o le wha tonu a onga, ma I la tou, lo ulu I aile nei wha moe moe. Tau ma fai ngai wha mau popo, ma wha tā ua musika, ina ia ola vivi I a mātou wha nau I la wafio. A sili o ne wha manuia, I a onga uma, o ma fai o no mai I le nei wha moe moe. I a mese I wha nau, lo I ai tā leni, o mea lofa, o lo la tou so I fua, A mese o lato si fofonga malie, ia vi ia, masanga vi ia I oile atua. Ia o mātou te talo, manuia fo ile tāpua inga nai mātua, a mese o nuu mafio anga male atu nuu atoa, ia faya lava me umale ne yaso, male fia fia. Ia a mese o la mātou taulanga e fo I atu, ia te oile atua. Ia I o mātou se se, tofu I mātou mafaa le tonu, ia ui mangalo I mātou I loa lofa tu noa tamaa. Ia o mātou te talo ia. Tā tasi ai ma te talo lilo I te tonu o mātou loto umalava. Whaia pēa loufina ngalo. Ai awa awa lava o mātou loto. Ia o mātou te talo ia latu ia Yesu Keriso. No mātou li, ma lo mātou whaola. And everybody say, Amen.
Sai tele lava ile sunga alfa fenga ya wa fa ile fa outa o le nei tai ao I miss you see in all be inga mal fa tai le atsua fa tai fo I fa nau I o tso le o matsa ngo fie pe ya nae wo si le atsu nei lo anafi Ia tau ia ina outo e whaatulo watu, ile pa ia malu leo wa sao nei, tulou na lava. Outo pa ia mamamalu ole anu unu watu, whaatini o tau sala, I fale o polu o tau finga, a wao lato matafa ioi lea. Ai abele nei ama noa matango fie, e tu ina atuaile limo le whaata alofa, pa ia matua, ta itai pulea onga, faya onga, ia ai meise lava faa nau. E fa asino yen nei fa moe moe. E fie fa talo fa tu fo e le sungan fa fe ngainga. Ya ai mesele mamalu o fa masino. O le ap. Fa apito ya ile nga luenga fita. Ya ole nei ta uvanga. E fa ile leo vai vai ma le fa ta uvaa. E fa ima fonga ta umol moli. Ole afiongan fatso nusili al matanga luenga wa onga le formai ata la wenga samasoni asaeli. Ele ngata ilea osui fatsonu mataita i umal matanga luenga le otato fatasi male fatsonu lango lango polkalama o a onga tulanga mua mua samaita i alua i potalo. Atai nane ole taita i foi ole nei ofisa olo ongafa male nei fa moe moe. Lamato pule yane tini seni. E fai ai ma ave fe au ole matanga luenga. E fa afeta yatu ilo oto fa avanoa ina oto taimi ta aua. Tato te fa atasi ai ile nei fale ono le fa amoe moe o fa anau. E tali tonu ole nei fa amoe moe sa oto moe miti umayai. Ona ose miti sa faupo, fawao. Ose miti na ona faafua ai leiso na taunuunga a olea watato taunuu mai ile nei yaso faa moe moe ina ile anga lelei ole matayo ile langi. Ole a leto e faasili loa se faa matalanga ai ote fia abele nei ava noa matango fie etu ina atu ile taitai Assistant Director Netini Sene of the Division of Curriculum and Instruction for her special remarks.
Talofa matafao, eite me watupu. Tulae malimi ngao e tautalfoi malfae tete. Tula e malemi ngao e tautalofo e malfae tete a olo pisa pisa bea le whanau whamolomole. Whamolomole fai a onga se fa mama mai le pisa whaftai. Avea lo leo e fai ma fofonga ta molimole o le sui whatono a le ofisa wa onga. Fomae ya Roxanne Salavea. Fafelo aia tuai ili mamalu malipaia o matua. Fapiafo ili fafengainga o tato poto poto ili nei tayao. Lona lua o tawanga pese ale fana wa onga. Fafitai atu i famasino. Fafitai faya onga. Fafelo aia tu ipulea onga. Fapia uma e olo o awai ili nei mauta. Ono tulanga fono tanga le malufia ua tato le fatasiai. Malesui fatonu ile nei tayao a loo moli moli mai ana whamanu yanga I tau mawhainga ale whanau ole awhianga iai ile nei yaso. Olea e avea ai le lima fatalofa, toe fatalofa atuai ile tutunga al whawhianga inga, le au whamasino o ana nafin to telo mato whamasino. A pe uma whamasino a ami ole aso le nei wa a matan to ala iti mai. Faftai, taitai alo fita wa onga lo tato fenga yai, fapele au telenga ulfana wa onga. A ole faftai ele faititia, ele tapa au le langi ona ole asofou wa tato maua. Good morning and welcome once again. Good morning, Tafuna Elementary, good morning. Good morning, Papayai Elementary, good morning. Good morning, Olosenga Elementary. Good morning. Good morning, Matafao Elementary. Good morning. And good morning, Coleman Elementary. Good morning. Okay, Coleman, I'm pretty sure you can hear me. You know, it's very interesting because the world of music, provides a powerful lens for the workplace. Ole tele lau tato te tonu I ole tato workplace ole classroom. Aya. But this workplace, as well as a dynamic vocabulary for discussing leadership, teamwork, listening, trust, diversity, and innovation. And if we don't see the connection of those vocabulary words to music, I think today you're going to see that connection will be done by judges when they see the criteria for judging our competition this morning. E le te tai mamau ese I a upu ia fatua umona la watu male ngā luenga a whamasino o le ato lātou tue te tai umamaya ngā I a upu ia ma sani tele ai ia I a educators. Ma sani e tele tātou, now we're going to see how the churches will put these words into work to actually tala leva tala foila elefa samoa aron all right tuturi ole today ole tala leva I au fai pese ole atato fa fonga fonga yai. Music has a direct connection with our thoughts and emotions. We listened to those thoughts and emotions yesterday when 12 elementary schools united to showcase their talents and skills. Beautiful effort and congratulations to everyone. Music is a course in itself in our curriculum in the Department of Education. It's actually much, much better if we utilize music in all lessons to improve student participation. As it is proven through research that music enhances students' social, physical, and mental learning capacity. Good luck and congratulations to all the school choirs that we have this morning. Fafita yati famasino, mongadwenga la autofianga yai, ya mawa sevi inga ol sisi ese, ipesipesenga alifanao, manuia tele tatawaso.
Thank you, A.D. Sene. I hope that message was heard loud and clear. Fasalalonga taua. Famolemole tatoa onga. Yamana ia mai lava le fasolonga tato pon kalama. E tua tu lava ilumanei lo otoa banoa. E tala mai ei aao ilalo. Sauni le lele au fai pese ina ia manino. Le mai moa nei matua lewa sasao mai. Ol mela na fautangia mai lava komiti a matou wala awa tunoa e tau te o mai lalo ia olo o tau taimi le na. Ai, whaamamalu mai penta tau por kalama. Wa utala noa tu ya John Mailo. Wa omisia le crowd le ngai ia nafi. If you were here yesterday, it was a very successful event because the students worked alongside those who are conducting the program. Aole nei tae au, e pei wa tofia o mai umai lalo nei. Ai ole a maua tau o vanoa. E ia te aule a vatele, o te wala awa tuai le tai tai, ale vaenga o musika, John Mailo, mole to laulawina aloa ia o tatou whaamasino, ua whaatasi mai le nei tae au.
Ya, faftai lo shuale. Fong ne as ya mole avano. Ai. Ole a tola la una tuta to famsino mole. Mole so. The judges that are here today to make the hard decision on all the performances. 13 performances that these individuals will hear and judge based on the criteria that was put forth. These individuals have a wealth of knowledge in music. So they were invited to take part because of those reasons. So please, ole sunga portofaya ayolupetea Ronald Tuituri. He has been a musician, a church choir director, a pianist, and an educator himself. Ya lewa mawailo na vanoa ya waltato so. Next is another great musician in church music. He has been the piano player and a music choir director at Fangatongo. Efaka Asa, please put your hands together for Tofaya Lotolofa Papu Jr. Also, another great musician that we have on the panel here today with us. She has been a longtime musician at Alofau Congregational Christian Church. And she is here today to make that hard decision for you all. Please welcome Sarah Tui Olemotu. Ladies and gentlemen, these are your judges. They will be doing the hard work. Good luck to all the choirs, all the teachers, the choir directors for today. Thank you so much.
That concludes the formality of this morning. I'm all also la fianza to porcalama netayao, e perna yevayang et son uliaso anafi. So today is the second and final day, and you will get to hear from all the represented schools choirs who will be competing in a selection called or entitled Down by the Riverside, which is arranged by Robert Gibson. And then the schools are also given an opportunity to add an additional selection that they wish to perform for the audience today. Ya, ole a amatalia aloa I aloa la tata utauvanga neitayao, ole nu mera fatulanga ina mua mua aonga, ole la tau laba nu mera ua filifiliina. Ona soso o ailea be fa amulimuli ile pese ole tauvanga wa tauvaa ile nei tausanga. O te wala awa toa iloa male faa alo alo. Mata fao ole tato waonga mua mua e faa saa uni mai. But I have a special treat for you this morning. Before mata fao performs, I will give you a sneak preview into the song that is selected for the competition today. Faila pe fa isa ukong ye fam sino. Yes, I'll need my moment of out. Ole pese, down by the riverside.
I'm gonna lay down my burden down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my burden down by the riverside, down by the riverside. And I ain't gonna study war no more, I ain't gonna study war no more, I ain't gonna study war no more. I ain't gonna study war no more. I ain't gonna study war no more. I ain't gonna study war no more.
Yeah, emola sa usela upa singing nita out.
I'm gonna lay down my burden down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my burden down by the riverside, down by the riverside. And I ain't gonna study war no more. I ain't gonna study war no more. I ain't gonna study war no more. Ladies and gentlemen, Matafao Elementary School, their first selection is Waving Flag One Day, an arrangement by Nelson Jennings and Savali Wiki Riffy. And then, of course, they will end their performance with the competition selection, Down by the Riverside. Le la fasa o umaita to au fai pese, le nota le anasise atu ya te au. Malo ufa alo alo tele. How about another hand for Matafao?
Thank you.
We would like to acknowledge Principal Atalina Coffin of Matafao Elementary School, as well as the music teachers organizing their choir. We have Tracy Ayaba, Savali Wikirifi, Eteaki Fafitai, Tautine Ngaloya, and Nelson Jennings. Fafitai, Fafitai, Fafitai Tele Matafao. Next in our program, Yalefe Ova Ayatu of Asau Niuni Mai. Letatawa Ongale Asaso Omayene, Mai Fangali'i Elementary School. Fangali'i Elementary School will be performing and singing "To People of the Sea" by Ilya Sophia. And then, of course, our musical selection for this competition, "Down by the Riverside." Yamae ai fotato au fai pense se fulu tolu ole ne yaso ua maua uma foie tato nota ma pense ma upu ole a pense. Ladies and gentlemen, please welcome Fangali'i Elementary School to the stage.
That's what it's all about.
My love's first party namo Fangali. Fangali Elementary School, we wish to acknowledge Principal Osooso Oloa, as well as the music teachers, Vice Principal Sue Eluau, Palema Uta, Fatu Lui, and Loretta Atonio. Yeah, I may say, Lefua Taimi, Ya Iliya. Faktaitele fangali I molo o tau sao. Ia se itu ina atu se minute mona ia tatou whaamasino. Ia whailoa mai lava I o tau. Pe a whai wa vave vave atu foi. Le tatou porkalama. Ia, le fōlinga mai. Oie le ai e ofa atasi a tatou whaamasino. Ia te au le amatele. Ia e whalau iloa atu ai. All the way from the kingdom. We present to you Olosenga Elementary School Choir. Ole alato viina le viio a onga a Olosenga epeona tusia ele sunga ele faifeau ya sete fano le fale. Ya masalo fa popo fo yai e Will Thompson nisi nota e fa anele ya tili yai le pese o la tato fa longolongo ai nei. Ladies and gentlemen, Olosenga Elementary School. that I'm gonna find my long title. Musical selection for today's competition. Instructors, we have William Thompson, Maggie Misalifua, Vauli Leama, and Faalili Potasi Luluai, the vice principal. Faftai Teleon Senga, Molo Oto Sao, Ya Ilene Foita Tota Vanga, Ose Fautuanga, Faamole Mole Aonga, Ai Mese Lama Ilitato Peselea Ona Wa Oto Sila Fia Uma. Say to my lama lama no I fa masino, say yo olo to taimi, yo no oto pepese for ideo oto. Ae olitato pese leo litao vanga, e fa amole mole atu, ya tao fiofi my pea le fia pati pati, ya le fia pese pese, ae tu ina ya onga, ya ono lo fia langona o my fa masino, ba enga taitasi, ole au fai pese, awa. Ya le tongi ina o tatou au faipese. O le tatou a onga so o ai nei. Le tatou a onga mai iwi faatali, Peter Tali Coleman Elementary School. O le a latou langi ina le pese, watusia e Flo Went. Ladies and gentlemen, I bring to the stage Pango Pango Elementary School. Ya nalama toto tanga tanga imai ya ile afa yo nai fa nau ale mau atu ilumane ya nalama toto tanga imai yai au fai pese pango pango elementary ole afa ingo ila to um fai ntu fa tsia e lima se fulu na yalo ma fa nau pango pango elementary, the stage is all yours. We'll be right back. Thank you, Coleman Elementary School. Is it a party atato? We wish to acknowledge Principal Catalina Tawala and all the music teachers who have assisted and coordinated this choir. Renee Saulo, Laverne Famuina, Lisa Del Lauti, Lisha Timotel, Surina Molinga, Dixon Siwele, John Leo, and Sia Niupulusu. Amu iale ne ya onga to atele fa ya onga pese. Yo le tato wa onga, ole asoso o maya ine, e fia fia, e fa ala wilo atu, le a onga maya ala Tawalua Elementary School. They will be singing wo o bibi'i mafa'a fetai. Ia ala Tawalua, anga I mai loa I luma, o loa o tau taimi le nei. Once again, ladies and gentlemen, let's welcome Ala Tawalua Elementary to the stage. Thank you. We wish to acknowledge Principal Nelda Uti of Alatawalu Elementary School, as well as the music teachers, Fausanga Ngango and Rona Salavea. Faftai molo oto ngalue fatasi, ya awalava tam fainga na yalom fanau. Ya, tuat foileva noita tau famasino, inane iyo uvave vave. Next in our program, once again, all the way from the kingdom, we welcome Fale Asao Elementary School. Fale Asao will be performing Jehovah, arranged locally by Tine Tali Filoya Li'i. Yeah, and of course, the musical selection for today's competition. Yes, ito ay umes pat pat tele na. Ifa aloto tele ina ifale asao. Na yalo mafanao, tato mafuta ine. Ya oloto wava non ne fale asao. Sai fale a sal.
Thank you.
So am I supposed to tell him off the sound? Thank you, Fale Asao. Yeah, Monito Sao for in the name of Moe Moe. I would like to acknowledge Silianga Elementary, Tua To'o Elementary, as well as Tafuna. Tafuna Lei. Esel Tole Lei. Throughout this last performance, oa onga yo le ma tu ai fa onga le 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 tau si mai le file mu ai fa longo longo le le sa e pena ta o se tai mi le fa ngo fiele nei fa moe moe o le tai mi lan nei fa nau ta lo atu fa nau u mai fa mole mole fa ya onga fiso so ani mai le polo kalama. Ua tele ina feo ai mai lalo alo mafanau. Ia, mapisa ao lea lava tau faalongo fa masino tato tau vanga. Fa mole mole. We wish to acknowledge Fale Asao Elementary School Principal, Senorita Siimalevai. Ia, ai mese nai faya onga musika, ya tine tali, filo ya lii, ma lea lofisao tui manua, Maui. Mole fa mau popo ina o le tato au fai pese mai fale asao. Ia o lewa o mai nei lunga o le tato stage. Le tato au fai pese. Ia mai se tasi fo ya tato wa onga. To atele. Ia Manulele Elementary School. Please welcome on stage Manulele Elementary. They will be performing Days of Elijah by Robin Mark. Ladies and gentlemen, Manulele.
Shining like the sun at Thank you.
elementary school principal, Charmaine Lito. Ya ai mese foi le vasenga o faia onga musika. Ya olo lato lango lango pea a wale tau mo fainga le nei au fai pese. We have Catherine Manasse, LBRC, Tuna Mataipule, Iva Ofetu Isaako, Eveline Misa Alefua, and Karen Ti'iti'i. Yes, they told me it's a party. Mo Manulele. Mana ya lava ta mo fainga fa lo lo ngo atu i leo nai fa nau ma lo fa ya onga amu ia au fai pese i tuai nu u malalo fanga ya o pe pese ai nai nei fa nau ya fa pese u ma ya o ma atu ya e me se fa au fai pese o sa uni mai. Next in our program, we wish to bring to you the choir from Tuato'o and Olomoana Elementary Schools. They will be performing for you Still, O'oe Oleatua by X Nilo. Tuato'o and Olomoana Elementary Schools. Ia nga so solo mai pela au fai pese fa nga ina nei vanoa. Ia e fa ala wilo ato ai foi, ma batu le nga ngafafitai. Ile sunga pule a onga, mai tu ato'o en Olomoana. Sunga ya Larry Ngutu. Ia e fa pea foi na fa ala wilo ato. Fai a onga la musika. Ia Grace Senatinari and Melissa Tongiai. Ladies and gentlemen, let's welcome Tuato'o Olomoana to the stage. Tu fatsa sia le nei au fai pese matango fie ia na o to fa fonga mai ia ole asa so o ai loa ya once again mai le motu sa wata to fatsa sia fo ile nei tai au mafiti uta Elementary School. Fiti Uta Elementary. Ya ole ala to langi ina se pese. Faaulu tala ina. Ete toe faaola ola mai. Fiti Uta. Ya olo uto wamanoa matango fiele nei. I had to live on a sound, you need my fit to Utah. Once again, please welcome to the stage, all the way from Fiti Utah Elementary School.
fit time fit future. And we being a matter more fear.
We would like to acknowledge the principal from Fiti Utah Elementary School, Motusanga Senga, as well as the music teachers, Ansel Tawanu'u, Violeta Tangaloa, Ya Aimesene Taimipese, Ya Josephine Tangaloa. Malole on the side, but Ya Malima Malu, Ya Olea Lavawa. So ititi lava tauta to iletini. At this time of the program, we wish to bring to the stage all the way from the eastern side of the island, Matatula Elementary School. Matatula, yolo uto wabanoa lene. They will be performing a song, Where is the Love? By William Adams, Alan Lindo, Jane Lewis, Gomez, Justin Timberlake, Priest Bourne, Michael Fratantuno, and George Bahan. To tell you that to fatasian ne pese, Ya ole alang mina ne ye matatula mo lo si la fia. Ya va ya tu ole nu u atoa le a wata to fata si le ne tai au. Ese le mata mo fie o se nu u ai poto poto. Ladies and gentlemen, once again, please welcome Matatula Elementary School. Ya ne pa ya tu ole a taimi pese le pulea onga. Welcome Matatula.
Test one, two, test. Just what?
Where is the love?
Party. Momatan Tula Elementary. Moliatulangang of Taitele, Sungal Pulia Onga. Melody Ponausuya Kitsiona, ya I may say foi, Faya Onga Musica. E Renee Simanu, Violina Uso, Bonnie Tuya, Julia Sasa, Vanessa Tassi, Amarantos Faalevao, ya Olesui Pule foi Olea Onga. Ya I may say foi, Emanuelu Lush Uso. Fafitaitele. Mata tula. Masalo o mayuma o nenoa tula lao utumea. Aita puni lea onga neyasu. Next in our program, we will bring on stage our Tafuna Elementary School Choir. Yes, e fa'ala wiloa mai. Leanganga fia fia ya Tafuna. O my fia fia mo oe ma'u ilene yaso. Tafuna Elementary School will be performing I See Me by Desmond O'Brien, Sweepy Ta'ala, Gloria Tuyasisopo, Kaleo Tawa Pula, and Jonathan Ulu. Ladies and gentlemen. Tafuna Elementary School. Pamay Tafuna, e ave itua le podium. Iyo la wanu itua Tafuna. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Tafuna Elementary. Alo la bala on sai la ofia. Ya sei fa ma popo tu pentu la nga le fa mo mo na ifa na wia. Mena o lava ta funa ya la ta la ta ilu mo fa masino. Ya ai me se fo ine sungan fa fe nga inga. Ina ia le le ile mai moa. Balau sila sila. Desmond O'Brien, Shirley Molinga, New Year Poloai, Gloria Tuyasusopo, Jonathan Utu, Yaletaimi Pese, Ya Kaleo Tawa Pula, Tiana Poasa, Saniata Isaako, Chanel Sanele, Suipita Ala, Sengiata Ala, Ayole Faiba, Siao Mau, Ya Baleutu, Tufunga Fale, Fafetai, Mola Oto Sao, Ilene Yaso, Matango Fieta Penanga. Yema Lole on Sai, Matua, Malafia, Watoi Lua, Labana Itaso, Wa Onga. Ilene Taimi, Vala Awa, Tuman Fa Alo Alo, Fa Alawi Loa, Tufo Ila, Onga, La Sota, Tato, Pon Kalama, Mai Pavaiai. Ladies and gentlemen, please put your hands together and let's welcome Pava'i'ai Elementary School. They will be performing a musical number entitled Don't Dream, It's Over by Nisa Collins. Ya fa mai Pava'i'ai, tatou nao lo'o momoe, ala mai lunga, ele'i uma le tatou tau vanga. Don't Dream, It's Over. E o'o fo ia te a'u, o le a'o wala mai la umiti ua uma le tau vanga. Masalo le isi lea tato au faipese to atele, ya awa o le a'o nga pito sili lea ona to atele, ya a'o nga tulanga mua mua America Samoa. Tato iloa fo'i, ua oto si la fia, ya o le isi fo'i lea a'o nga sa fasa lawina, Selato CD, tau pese, inisio tau sanga wa mavai. Afai upa ua tu ya au nisi ya aunga, ya olewa o manatua mo pavai yai. Ona ole fatu mawina, ole anga iluma. Ya au alavane imotusia, ya wafai langi fo launga, anisio fai ya aunga, sa fapea fo iyo na lato unaunau, mafatu la ia le au fai pese, na tu la imai yai. Ya ole alavai fa wau. On the stage, for all of you today, let's welcome Pava'i'ai Elementary School.
Thank you.
Loa mai no to fia fia. Ile tau ma fainga apava ia I.
Tes.
Ia leo sauni atu mole na to no mera moli moli.
So thin now, tama fae pu e matau fi mau. Ei ai vita, I au loma, ma du I sau o mai mau.
We wish to acknowledge Pava'ia'i Elementary School's principal Fa'anoi Mose and acting principal Pito Mau'a Inga Sala. Fafitaya tufo ile malo faya onga, tufatasia ne au faipese, loi mata siona, lisha tawanu'u, sawalofa failautusi. Ia ai mai se le fale tua le taimi pese, Ray Lelililo. A fai e ini no tantau fale tonu la ititi, pe a fai na iai. Olona winga e fale tonu mai a Alicia Maloi Mata. Ia maleleto a anga, e asi asi fai fe au ia reu pena, e a o fale lei mai iai le leo le tena. We are now
at our last performing choir of the day. Malo lavale onusai. Therefore, calling on Silianga Elementary School. Loto wabanoa matangofia nene Silianga. Ya otene matama ole puao lele. Ole apesipese mo oi ma'u. They will be performing a song entitled, Someone Loves You, Honey, by J.C. Lodge and Prince Muhammad. Ladies and gentlemen, let's welcome Silianga Elementary School to the stage. Yemasalo o aloau maasu mafo ilea ua o mai. Tapuni lea onga, ai o mai e tapuai.
Fuck!
Pate tsai tsene sili anga ya e asa pati pati mo fa na uma sa fa peo na fa fie fie nene yaso o le tata uta walunga le na o au fa ipese filifilia ya mole nei fa moe moe. We wish to acknowledge Sili Anga Elementary School Principal Asenati Toeaba. Ya yeah, eme se foi nei fai a onga musika, ya yeah, Andrea Laura Tainamu, Lilio Kalani Taala, Matafai Langi Vai Mili, Fafetai, Fafetai, Fafetai Tele. Ya yeah, ole nei tula, bala awatu le komiti, male fa alo alo tele lava, ya yeah, William Thompson. Se isusu mai lava, awale, Tapunia, Oleva Enga Tato Pon Kalama. Ama Aleva Enga Mulimuli Lea, Oleva Enga Fa Popo. Ya onavala awa tune, Failo Leo Fa Tauva, Ya e Vala awa tu lesungan fa feanga. I may say Fa Masino, Taita Iane Tini, Ya Taita Ialua Ipo, Ole Potu Lea, Oitu Tawanga Vale, Ya Efia Mawa Isina Ototo Mai Fata Singa Lava. E fa atali ai loa le mae a mai o le fa au popoina o songio nai fanau ia ona alolo leo tatou I le tolaulauina. William Thompson, you have been selected by the music committee, John Mailo and Malele, to lead all the choirs ia fa alongo fanau. You're all going to be singing this musical selection. Ya epepese mai ai mama atua, mafaya onga, tato uma lo itono nei fale. I wa fili fili ale fua taimi ole nei aso, na te taita ina I tato, ile tato pese lea. Ona lewa fa mai ma ilo, awal toi au mai ai fafola ukulele langa se ia nota, ale afa onga atu I tato. So everyone please rise. Say tutu lai mai tato au fai pese. Tutu lai umamai. Va va ai umamai. Ile tato taimi pese lea wa iluma nei. Usu tasi mai loa tato pese na. Ya. Yeah. Ona faia ilo leo le malo longa pupu una ma atonu pena se fulu minute. Ona to laula wi na ileo tato pese. Are you ready? Eyes on will. Yeah, let's all lay down our burdens. Tato fua taimi wa filifilia ya masalo o ia e tatauna taitaina al malanga le alu Hawaii ile faaliina o tato tu manga ya ayo te vala awa toa ilo ane sunga alfafea ngainga ai mese tato malo faalolongi ane ne yaso yase itusua tu matala tu aau ile potu leo itua matua tu maise lima nisfulu minute mo matou au fao maupopo maifa ilonga ane ya wauli. Ya ona tola ula wina ilo alea o tato tongi. Molo uavatele Alice, Malele. Thank you. Bala, for being here today. Ya fia sila fia me o e mau ai le famasino le o ile la le sa o tui ko ku e mau ai ai nei tu tui la papena fo ena molia tu langang fa tai tele lo tu alofa papu junior. Your nala to say non me no foi fam sino le a ya faftai foi ya ile uso por sama itsa ya sara to ile motu mo le fa avano ina la bonne ya so mo imato ya ona mato wala awa tu ai lole fa pito alaba I se tasio suyo fa masino ya ai me se le sungan fa fe ngainga tapa fua lo sua fa le tu la a wale to la la wino na fa ai longa ya ya ai fa ai lo atoi le nga fa time an fie fie fa na u le ne yaso ya wala awa tu ai fa masino ya se to suyo to tas a wale to fa tu faina ya o tato fa ai longa Malisung alfa fia ngainga. Program director lua ipo talo. Ia faifoi oe masuyo lu tangad wenga. Ala amalo lo atu ta ita iatini. Mole tato tau vanga ne yaso. Molo sila fia. We will be reading out the results. For song number one, or your musical selection, nessa pune lava autoa onga poleale pese, pese pese ai yasa fa nga fo ile fa tulanga ina fa masino ne yaso, ya itu atua ini tongi mo auto. So whatever that your choir selected, yeah, you have been judged on your musical selection. Otato pese mo muala, ya watu la imaili tulanga tolu. Ya eleo mai o tona le lau lau atu laba. Se vanga na ua ufai atu etu uina atu le trophy ya ona bala au ina leo sisui. But we will be acknowledging in the first category your own selection. In third place we have a tie. Ya na faali me lavol fifi el pati. Third place we have Fiti Uta Elementary School. And because it's a tie, and to Ato'o Olamoana Elementary Schools. In second place, we have Tafuna Elementary School. Ia malev au fai pese, watongia silia, mole la to'o lava pese sa au mai, Watula Imayai Matatula Elementary. Mole tato pese. Mole tato pese fatula ngaina. Mole silafia leafia. Ele ose pese na filifilia ele matanga duenga wa onga. Ole pese la valea sa filifiliina ele komiti o faya onga musika o lo osui na maya onga. They were given options. They were given different selections and yet they all decided and voted to sing down by the riverside. Lea la utato yei neyaso. Tu langa tolu. Tulanga tolu, tulai mayai, Tafuna Elementary School. Ole tulanga lua. Wa tulai mayai le tata wa onga. Ofiti Uta Elementary School. Ya ya pa ma se drum roll. Ya pe popo ane fo ya. Ya na. For the winner of the first ever elementary music song selection competition, Matatula Elementary. Yeah. Onolela aho pasia onga tula. Ole tufata singala nei opese elua. Ole a tufatufa ina tuai ni faailonga mo au faipese watula imai itu langa nei etolu. Tufata singa opese elua in third place, ladies and gentlemen, Fiti Uta Elementary. Ia se yo mai se suyo Fiti Uta. Se tasi e vavela na ta moe lalo le escalator. In second place, your second place for the two combined songs, we have Tafuna Elementary School. Well, ladies and gentlemen, your first place winner for the two combined songs, drum roll, pati pati mai, popo mai, tula imai, Matatula Elementary. Mana ambien tangata e babet tamoe, awale o mai uma. Ole tufata singale nei of our Elementary Music Festival 2024. From day one and day two, we have our overall school winners. In third place, please put your hands together for Matafao Elementary School. We had three categories in a solo. We had the recorder, choir, as well as the songwriting. And then today, with the song selections, yeah, there you have it, your overall school winners. Ile tulanga lua. Tulanga lua. Tulanga lua. Watu la imayai, Baba Iai Elementary School. Afaisa o tau tau va, umai va henga neye fa, ya ole ma losi foile na o ha o tau scores, ya ile tu ufata singa, ah. Oh no, Lisha. And ladies and gentlemen, I am honored to present and recognize your first place overall winner for 2024. Please put your hands together for Tafuna Elementary. Soprano. How about a hand for all the schools? You are all winners. Papitai tele, sungal fa feanga. Yeah, I miss a fight. One thing we must all take back today, there are 23 elementary schools with a few that are combined. But you are now witnessing the brave, the bold, and the courageous schools who have sent choirs to participate in this year's event. It's a town of fear. Fear, umantatoa, onga, se fulu malefa. Ua mafayo na fata simai, awa oto otoa. Ua mafayo na oto awai ile nei tauvanga. Mai ile telewa onga. Ele o mafayo na fata si umamai. Ya malo ua batele o tetu inatua ilone ne yavanoa. Ise saunoanga fa'ai u. Maile ta'i. Yane tini sene, I may say, ole tapuni alo ia ina ole nei pol kalama mal nei fa moe moe, isi tatalo, ole asa unia lea, ia ele sunga ili fa afea ngainga, ia reupena alo.
E va ve lava tato ua fatali pasia onga mai fafo. Ma lol fa fia fia fa nau fa aftai ya onga tful mat fao tato fatasiai. Ole anganga yol fa aftai ele fia tu ua ilalo. Fa aftai ili tato fa fia ngainga ua ana no fa mai lava ana tai awa o tofu tamo e moea i solo. Fa aftai I upu a luitau. Ole fafenga inga foe malto sila fia, ole tama, ole musika. Ole vaenga to tolu ye yona talani, o tama mateine musika. Afa pea lae leise tu langa ole a onga ili asole nei. Awa ete loto vai vai. Tasi lua tolu fa efeso swani ya oe. Fa afeso tae mai chan mama lele. Ona maua lea ole tato fiso tainga male vaenga lea tasi lua tolu fa. Ele yai lua ipou o sofae mapisa ele yai fo imala ua. Ole po kalama, ole musika, fa molmole, fa longo le lei mai lava. Ole po kalama, ole musika, ale ofisa wa onga. Ete le ia olona sao ni uninga malana tepe nanga ua I fatu langa nei. Ole tamai titi, pe uma o vocabulary terms ya no fa no blau blau watua ile taimi watea. Ole tamai titi ya uma ya kuai nga folinga nga. Ole tamai titi le na ole afa moe moe fo ile afisa wa onga. Ise tu fa ta singa ua fa pea ona uma ona fa utangia. Ole musika e yai isi lato instrument watau nuu. If you are fire on a file, easy to langa fo, ole musika, ale ofiso wa onga. ai le mafai ona fai le ofisa le TCI e mafai noa ona tufa tasia se pokalama mai ai a ile lumanai walata mai fafitai le fafiangainga a ol paule o pole ofisa wa onga la tumuli ai ia mua au muli au le atua pe afa pe tue fo iatu iainga fafitai matua ele o tua lalo lava le tau tapua inga, fafitai le faitama, fafitai le tato fatasinga ele rua aso, sa fapeo na tato fatasiai. A fapea e yaise e isi, yaise fesili, ia ona fai muli muli leo lau tatalo, ai faamuamua fesili mai ya John. Fafitai tele mo tato fatasinga, ia manuia le weekend, fapea foe toyo uma ya onga le aso ngofua. Fa mole mole, fa mole mole a onga, ole fa sala launga, ole numera. Ele ta ole musika, if mafau fawi ai, ole numera, o tato suenga, if a mata ile vai aso fau. Ia manuia lava tato aso, fa ptai molo wavanoa.
Ia ele su ina asu le wavanoa, ele sungal fa fengainga, ena nofia fa apaia tu lava ini fa ptai, e ese le tāua, wha mole mole whānau ono sa'i mai. Paptai tele I le whātonu sili, o le diua, mo le whāmanoa ina o le nei fale, a wale nei wha moe moe, I le ngata I le whātonu, sui whātonu, mai lato umalo ofiso soani mai. Thank you so much, diua. Also, we wish to acknowledge Director Solomona Oelua, mo le ngaluenga mai a ea a le fale televise, I le aso ananafi, ya I may say for ilene yaso. Today, we are being live streamed. Yesterday, we were being recorded. So please take time, make time to check out the programs that will be aired, maybe throughout the weekend and next week as well. Ya, telen fa'afetayin matangadwen awa onga, fa'amasino mayana nafi manne yaso, fa'afetaytele, ay fa'asitsiliay, fa'anau, Matua, faya onga, matpulea onga. Ya, alineya manoa matango fie, lausungan fafeanga, reopena alo, osemea alofa, fatauva alava nei, ele ose tutongi, a olmato wanganga faafetai, ona olenga duenga, ya, utafeanga ye fo ilineya, sofia fie alava matanga duenga, le mafaya na mato tu inatu ya te oeme alofa, ya iluma o famasino, ya, ai wamato saunia, ai se teo tusi. Ya emomoli atu ya wa foi se tau mafa se mai malu mole ne ya fiafi pe anga ya tu maotsa ya malolawa ona ole swa fo yesu ya utu ina tu ai mole fai wina
God is good all the time ya malola valun sai malo foi le Ya il fafia fia ne yaso sa fa la utala ya ne tini male bangale sa chono lo fisa o teo fos tanga te alu le fale a ele fia fia le loto mamali le mali o to si fofonga ya ole mesili na ona tau ele mua umo ni va ya o ai wo mua ne tau sanga to tau mo fai mai tau tau sanga fo ya ole ma tova ai ya mua u malava tau ne tau sanga o to o foina vi inga ole tua Ya ia fa manuina lo na swafa ya ala fai tatu talo tu wai tatou our lover ne ya te ma tou leli ie a ia tu ina tu le viinga ma le fa fitai ma le fa manu I lo swafa le sili sili ese o le na mafu ai ma e manuia fai vole ne yaso o le matu te talo o le ata ape I ma tou ma le fa nau lea Tuli loina I lātou I ala uma o le āuia I lungo o ala titele, a e meise fo I lungo le sami ma lungo le ea, to e fo I manuia I lātou saunga le mū, I o lātou nuu mafio anga, I a e meise o nai mātua o loo tāpo I mai. Fa manuia I le fai ngā mā lō ma le ofisi o aonga, a e meise fo I lātou e fitou tonu I aile nei fa moe moe, fa manuia I pule aonga, a e meise o lātou fai aonga. I may say lava le tua fa manuia ya mato fa nau. Ya o ngā o lato leo, ya o ngā foilo lato wola. Te pue, ina ya vea ila chou matai chai ole atu no le lumanai ya mesi nisi e whaonga ilau fe au malau ngā luenga. Whamanuia nei whamasino le lato ngā luenga le whaingofie, whamanuia tangata umalava. Sa tongi le maa, angwa le manuia le nei whamoe moe lewa mātou tau nuu mai I lona si ui. Ia tu maula ia ia te oe lovi inga, le whamanu ma le whane tanga nei maso umalava. Ia la mātou ta apetuli loina I mātou le manuia ma le fi le muo le tua le tamaa. O le alofa sa ili o Yesu Keriso, ma le maafutanga le mavae ma loa nganga pa ia, nei maasa umae o le whaavavau lava, amene ma amene. Ia maini wha manuia te tele se lua, vi ia le atua wa iu ma manuia le wha moe moe, ibib, ibib, tasi mo ofiso a onga, ibib, ia whaafutai tele.
Papa, I tell you, I love you, I love you, I love you.